Hosana, Mungu wa Israeli, uliyetupigania, ndipo sasa tunaishi. Hosana, Mungu wa Israeli, uliyetupigania, ndipo sasa tunaishi. Hosana, Mungu wa Israeli.
Tupigania, nipo sasa tunaishi. Hosana.